Samona nonke sizwe sabathwa nesizwe sakwaZulu. Angibingelele ngiyinduna uThulani Mgoqo wakaJubane. La ngamazwi okuthi silo samabandla wonke ubayede ingonyama ithole ukululama ngokusheshe. Sithi thina sisizwe sabathwakazi ingonyama ayithole ukululama ngokusheshe. Sithi we are wishing the king a speedy recovery. Siyakhuleka kini inhlonhle enkulu, nina boshaka kasenza ngakhona, nani bomzilikazi kamashokane, ukuthi imoya emihle ayivunguze, ayivunguze imoya emihle uze isilo sikwazi ukululama ngokushesha. Nani indlu yobukhosi babaZulu sithandaza kanye nani, sinani emthandazweni. Sithi thina ubayede akaphile, ayiphile ngonyama kuze kube naphakade. Bayede